Zane nangumuntu ongumama etrenda bethunani ngenxa yamanyundululu umama Zanele Sifuba oyilegislature speaker eFree State for EANC uya trenda because uBenten wakhe okuthiwa ngowase Nigeria uye walika iifoto zakhe kunye nevideo yakhe edlala ngenkomo yakhe. Lo Benten ke uthe ufuna i-300,000 kuye, otherwise uzazikhupha iivideos neefoto inoba ke khange abe nayo wazikhupha. Kuthiwa akaqali ke uyenza le nto lo Benten wakhe wayathanda udata omama be-ANC eFree State abadala. Kuthiwa sesuka udata umama omdala okuthiwa nguOli Mlamleli naye usebenza kwi-ANC yena ke kuthiwa wafuna i-1 million kuye, wathi otherwise uzazilika ii-pictures zakhe ehambaze. So yena ingathi wamnika lo 1 million. Kula video lo mama uyabonakala kwi-video call kunye nale Nigerian. Le Nigerian yona idlala ngetotolozi yayo, into yobudoda bayo, yena umama naye uyazenza. Yo hayi, ndiyamvela because le nto ingenzeka nakubani na bethunani. Heyi, umntu nobuya zenze izinto subuveza ubuso bakho ke, if ufuna zenze izinto ingaske ungabuveza ubuso bakho ibe ngumzantsi qha. So kukholona video ke itrend yabethunani, if umntu ofuna uyibona mna ndiyibone kuTwitter. Kuyacela bethunani ke abantu mabangaqhubekeki beyihambisa, asikwazi uyifaka nalapha kuYouTube because uYouTube akazithandi into ezidibenaleyo. Mna ndiyibone kuTwitter. Mamgobhozi, uyanibona kwividiyo elandelayo, mandisebenze. Bye.